Salamela kama mkhulu na fanga la msipanga nisusora itende ngcwele itende. Make sure subscribe channel lakho yami. Pini share le comment mabo kuno comment. Ngizwanzela ngomethi ngcwele ngcwele ngo F sharp. Thixo wamufani do tomara. Okay, ilokhuza iprama 7 sekramla number 67 itempi be ku 60. So iqala but it's a lot of challenge. Can you cut pants? Make sure to subscribe to the channel like a video and upload a video. I will 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 upload a profile. I will upload a video. I will upload a video. I will upload a Mesege upinde ungene ekhandeni lami ukuqobo ke manje. Click kanje lapha nje, around lapha. Musu click khona, uyo click la kubhale khona videos. Ngokokozela nakha. Then emva lokho ke wonke ama video lana, nalawo ongakwazi angithola ama notification akhona, uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho into ividiyo ngekuyibona. So mengehla ngezantsi. Mengehlake la ngezantsi uyabona ke yabo naka ama video maningi ayinqwaba maamadala amanye sengawa breaker down u transpose ama chorus konke nje kukhona la so be subscribe ke senza kanje naka I private content ke ingalana ke so I private content nakhona ikanje ngokukhomisa ama video ambalwa khona engwa uploadile nga yabo kukhona sibhalo episode khona ama into ama episode extra sokhlukahlukene yona private content so subscribe ake futhi nakhona singena kanje uma ubuka i video uzobungena ke uma uqeda ukubuka i video ke nakho indlela subscribe ngawo le part le part subscribe kumele subscribe ile ngakho i-try but wena ufanele ungene ke wena ngoba izobe i-right uma ungaba subscribe anga yona le ngegunquzelela izovela ikanje kuwena uma ungaba subscribe ile then yona le part le ya i-click ha and sibe great pale subscribe qede ku subscribe ake sesubscribe ekile manje ukukhona ibhele la eceleni ngizokhombisa yona naye le bhele le le bhele mele ibe ku all khona uzokwazi ukuthola wonke ama video in ama notification wonke.